iendelee kutawala Kenya. Tuseme enough is enough, na tunataka hao mambo sasa hivi. The time has come. Hatuwezi kuendelea na wizi wa uchaguzi. Tukiendelea ni kusema uchaguzi ukae, tuwache serikali haramu itawale milele. Na bado wako na mipango ya kuuza mali ya serikali, mali ya wananchi, para status.